apha ke sicela uba masisombulule u-x sikhumbula uba sine-square root esiphaa, so ngu-1 olingana ne-square root sika-x esingaphezu ko-3 ze yonke loo nto kususwe u-2 okanye ku-minus u-2. So indlela elula yoba senzeleni ukuba sithathe i-radical yethu okanye i-square root sethu sisibeke ecaleni elinye ze sandule ke ngokuthatha ntoni i-square root saloo macala amabini. Loo nto izasinceda kuba sithini sikwazi usombulula enani lethu. So xa ugqibile ke ungaphinde uthathe elaa nani uyolifaka phaa ujonge kuba izophinde isebenze na. So bendicacisile ke kwivideo edlulileyo yoba uthini into ekubalulekileyo uphinde uyifaka kuba mhlawumbi kaloku ingangasebenzi. So into yofuna uyenza apha kuba sithini sisuse laa negative 2. So sadibanisa u-2 kumacala mabini. So sozoqaphela ke kweli cala lingapha izawuba ngu-1 udityaniswe no-2 ibe ngu-3. Apha ke abe uyasuka ubani u-negative 2 no-positive 2. So sishiyeke ne-square root sika-x over 3 okanye singaphezu ko-3. So into esingayenza ke singaphindaphinda umabini amacala ngo-3 uzoqaphela ke uba sofumana bani ngapha. Sofumana u-9 kweli cala. U-9 alingane nobani ne-square root sika-x ngolo hlobo. Ke siphinde sidlulele ke into esizawuyenza ngokuba sithini sisikwerishe oyi-2 amacala wethu kuze u-x azimele gelekeqe kungabikho square root phezu kwakhe. So sizasikwerisha. So xa isikwerisha uzokhumbula uba uyasuka sofumana u-81 ngapha singapha sifumane u-x. So xa ufika apha ke kuba uphinde uthathe uyoyifaka phaa kuleya yokuqala ukuze ubone uba iyasebenza na. So maske siyijonge ke. So ngu-x is equal to 81 sijonge uba izasinika 1 na. So izawuba si-square root sika-81 esingaphezu ko-3 ku-81 phaa ususe u-2 izawuba ngubani. Kubani i-square root sika-81? I-square root sika-81 uzoqaphela ngubani? Ngu-9 usihlule ngo-3 ususe u-2. So u-9 udivide ngo-3 izawuba ngu-3. U-3 ususe u-2 uzasinika bani? Uzasinika 1. So ngolu hlobo ke ngokwazile uyichaza uba iyasebenza nyhani uba u-x olingana no-81.